Masithethe ngepartnership yakho nodutadani ibusiness. Ifocus akweziphi indawo iqaleni nini lepartnership?
Ipartnership yethu noDr. Mandichazeke inyani ukubana siqale salinyelwa nguDr. kumhlaba ongange-147 hectares. Loo nto isenzeka ngoMatshi 2017, ngoku umphathiswa yayisengumnumzana uMlebo Qhoboshiyana. Then i-department yabuya emva kwaloo matshi, yes, kulaa matshi yayisenzele iiprocesses ezimbini, ukuripha nokudiska. Then yabuya xa unyaka ephele yasinika ke ngoku irip, yasinika idisk, yasinika ukuplanta as well as ispray, which ngela xesha i-3200 per hectare, but besinika ke for 100 hectares. So i-department ungathi kula nyaka oqala it spent about 500,000 for remechanization. Then ke ngoku from uqala kwethu ngo-2017 up until ngoku oko i-department ibisisupporta, but ke for the past 3 years yaye yasinyusa from ukubana ibesisupporta nge-local office yasengcobo eyayiphethwe ngelo xesha ke ngumnumzana uMhlana noMr Nikelo, yabe ke isinika ithuba lokubana ngoku sibe siyakwazi ukubana sibe zizi-partners with i-province. So basikhupha kwi-level local, basikhupha kwi-level ye-district, basibeka kwi-level ye-province. So i-province ke ngoku ibe yiyo that gives us money directly, which assists us ke kakhulu because basinika 3,200 rands per hectare, excluding VAT. Xa inclusive of VAT 3,680, loo nto ikunika 5.5 million, and as a result loo nto kuyasincedisa because xa uyidibanisa for the past 3 years or 4 years, that's 20 million rands that has been spent apha kulo mhlaba walapha enkondlo.